Erokamano ne Florence kuom report makamano kapod wan mana e county ma Migori en ni koro jodak ma Giribe, Suna West, Migori County koro nyalo chwalo ywak mekegi kotenegi weche mag kuo kata wechego mondo bende gichwale pieces mag obila. Station obila banka koro omenda mar agucho omenda mar CDF kar chung' od bura nogono ne koro gero station obila manyien kaachiel kod kongo moko ma bende koro ne osebedo kuom kinde mokadho. Kuom kinde malach obila kod jotend loch nanga kaka chief ene osebedo koro katiyo to kod ute mago ma oger higni ma nene kendo koro maok ne kare ahinya kamano en fuongruok ma okelne kanyo to kod jaod bura ma gwengego manopita masara. Jaod bura nogono bende koro nyiso jodago mondo obi ogo kura oyiere jotelogo ma bende koro biro miyo dongruok mondo koro medre.
Onge udi minyal gere center ni one because nikech ne security threat. Koro mano sibedo something mane disturb area wani. Omiyo ka koro nwajak wayudo mheshimiwa Peter Masara, obiro gi projects like kelo police, again kelo gik machalo kaka gero ute mag chiefs, ute mag DC, I mean to in short, okelo provincial administration next to the people.
Sisi kama wananchi wa Giribe tunaweza kusema kwamba ni asante, kwa sababu ukiona hata maeneo haya utaona taa zinawaka kila pande. Siku za nyuma zilikuwa haziwaki, lakini kwa Peter Francis Masara tunaona mwanga. Wamama ambayo wanafanya biashara wanaweza kutoka kwa biashara yao kuanzia saa moja hadi saa tatu. Kwa wizi ambayo inaendelea hakuna mwenye anaweza kutoka hapa kuanzia saa moja hadi saa mbili. Sasa hivi vijana wanafanya bodaboda wanaenda mahali mbalimbali kwa sababu usalama iko tayari na usalama iko sawa.
Mwiso siti wonwa gichunya chiel. Karwaka ne waonge kata udi mane polisi nyalo dakie ne waketo gine gidak mane utiji. Gisani kawuono wayudo ut polisi ma polisi nyalo dakie. Kuom kawuono wayudo office mar chief. Kendo wamor kaka jogiribe nikech koro wayudo assistant chief oyudo ofise ma koro kata ka ng'ato dware to yude office.
Lwala sani rieny kabisa kendo dongruok ne osenenore. E sector mar security, mheshimiwa Masara osetemo kendo sani kamoro amora police post nitie, stations nitie, offices mag chief Bogero.
Wadakie border mar Tanzania gi Kenya, to nyocha waonge security maber. Ogernwa police post ka. Kendo sebedo kakonywa weche mag kuo mag dhok. Kendo sebedo kakonywa weche mag walifu mag kor gweng' manyocha timore ka.
Odiochieng' ma kawuono ni Francis Peter Masara ne obiro mondo mi oyaw ne chief office manyocha ogero. Peter Masara osegero police, osegero office mar polise e Giribe waka. Francis Peter Masara osemiyo wabedo kod dongruok e Suna West ka.
Oyawonwa police station. Omiyo chief police, omiyo chief office osebedo maongego. Omiyo wago erokamano kendo wan gi mor maduong' ahinya.
Isegero na office. Ambo kadhi kudo wiyi. O kadhi kudo wiyi. Inge kamwa segi ike kamwa deye. Eruru kamano.
Anafanya kazi zuri. Kama kazi nzuri ya yezi ikaitwa mbaya, sindio? Amukuwa na ofisi, kuna ofisi. Uko Pinioye, utaenda mutapata gorofa kubwa hapo. Mukienda Muguro, kuna ofisi. Mukienda huko Suna Ragana, kuna ofisi.
Ada wachunu, ni chakrene chakgo siyasa. Samorupo kuno punji, inigo gaga siyasa, ni siyasu chupu. Ombulu okigoa goya, ombuli goyo, mondi yudu ndado kata matunda, maru mbuchino. Omiunitie jomose gombulu igni mangeny, to pok ne gineno ber goyo ombulu. Omiyo sama no yier nyakwaro tuomani, chife neno ber goyo ombulu, jodongo nya miyo kad mar osiptal neno ber goyo ombulu, mondi liete neno ber goyo ombulu, nyithindo neno ber goyo ombulu nikech basari kore nelo fapara par, to skunde boger machiegni machiegni. Chon ingene nyithindo ne wuotho mabor makata kose chiemo kodok e skul to chiemo timre nade? Mane momiyo moko ne weye kata sikul. Kech ka kech koparo ni kose chiemo to kodok to kech libare ndasi to were gi skudno. Doge mantanir mantie.